Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma fatanyije na bagenzi banjye kubagezaho aya makuru. Uburundi buravuga ko umubano wabwo n'igihugu cya Misiri wateye indi ntambwe.
Twagiye mu bisata byose, bamwe bose mu byo bakora bavuga bati twebwe ntidukora nka kujya bisanzwe mu migenderanire ibihugu biguma bivuga amajambo, dushaka imigenderanire dushyira mu ngiro, kandi Burundi turazi ko buri nyuma cyane ku buryo dutegereza kuvunguruza kuko bo barateye imbere.
Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi ukubutse mu ruzinduko muri icyo gihugu. Mu Faransa ho hasohotse raporo y'impuguke 15 zimaze imyaka zishakisha uruhare rw'icyo gihugu rwavuzwe muri Jenoside yabaye mu Rwanda. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Ikaze na none kuri mwe mwese muduteze amatwi hano ku ijwi rya Amerika. Itsinda ry'abashakashatsi 15 leta y'u Faransa yari yashyizeho gucukumbura uruhare rw'icyo gihugu muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ryari rishyize ahabona raporo yaryo. Iyo raporo yavuze ko nta bufatanyacyaha muri Jenoside u Faransa bwigeze gukora, yavuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije Jenoside. Muri ijwi rya Amerika tugezwaho na Tim Harris Ishimwe.
Komisiyo yari imaze imyaka ibiri ishakisha uruhare rw'u Faransa muri Jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 yanzuye ko u Faransa bwatinze cyane kumva uburemere bw'amahano yahitanye abantu barenga 800,000. Gusa iyo komisiyo yavuze ko nta bufatanyacyaha u Faransa bwagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyo komisiyo yasohoye icyegeranyo kivuga ko Ubufaransa bufite uruhare ruremereye kandi runini mu guteshuka kwateye ubwo bwicanyi. Ibyakunze kuvugwa ko Ubufaransa icyo gihe bwari buyobowe na Perezida François Mitterrand butakoze ibihagije ngo buhagarike Jenoside byatumye umubano w'u Rwanda n'icyo gihugu uzamo igihe mu myaka ya za 90. Kubera iyo mpamvu Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa yashyizeho komisiyo igizwe n'abantu 15 mu kwa gatanu muri 2019 kugira ngo igaragaze ibyabaye mu Rwanda hagati ya za 90 na 94. Abategetsi bo mu biro bya Macron batangaje ko iyo komisiyo itari igamije gutsura umubano hagati y'u Rwanda n'u Faransa gusa, ahubwo muri rusange no ku mugabane wa Afurika, kuko n'ibindi bihugu bifite ibibazo ku buryo u Faransa bwitwaye icyo gihe. Abayobozi bo mu biro bya Macron bavuze ko icyegeranyo cy'iyo komisiyo ku ruhande rumwe cyanenze u Faransa kuba bwananiwe mu byerekeye politiki, inzego, ubuhanga n'imyitwarire ikwiriye, ariko icyo cyegeranyo kivuga ko abashakashatsi nta bimenyetso babonye bigaragaza ko intwaro zivuye mu Faransa zajyanwe mu Rwanda Jenoside imaze gutangira. Iyo raporo kandi yavuze ko nta makosa ingabo z'u Faransa zari mu Rwanda icyo gihe mu cyiswe Operation Turquoise zakoze. U Rwanda rwakomeje gushinja izo ngabo gushyigikira leta y'icyo gihe iregwa gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside. Iyo raporo kandi yavuze ko nta bufatanyacyaha muri Jenoside u Faransa bwigeze gukora, ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko ari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije Jenoside. Gusa icyo cyegeranyo cyasanze harabaye ibitaragenze neza mu byerekeye kwemera uko ibintu byagenze, ari nabyo byatumye leta y'u Faransa n'igisirikare bafata ibyemezo bafashe. Iyo raporo yasobanuye neza ko itagamije kugira uwisarika. Uruhare iyo raporo izagira mu gutsura umubano hagati y'u Rwanda n'u Faransa ntibiramenyekana, by'umwihariko uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari buyakire. Itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu ryavuze ko ryakiriye neza iyo raporo nk'intambwe ikomeye mu byerekeye kumva kimwe uruhare n'u Faransa mu Rwanda. Ryavuze ko mu byumweru biri imbere u Rwanda ruzasohora raporo y'iperereza ryarwo. Perezida Macron yari yizeye ko iyi raporo iri burangize ikibazo cyari kimaze imyaka 25.
Hano ku ijwi ry'Amerika twagerageje gushakisha inzego za leta y'u Rwanda ndetse na komisiyo ishinzwe kurwanya Jenoside muri icyo gihugu ngo batubwire ku buryo burambuye uko bakiriye iyo raporo, ariko kugeza ubu ntibiradukundira. Nibidukundira ni mu makuru yacu ataha.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuje mu Burundi aho nyuma y'urugendo President Evariste Ndayishimiye w'icyo gihugu yagiriraga mu Misiri hatangaza ko Misiri nyine higiye gufasha u Burundi mu nzego zijyanye n'ubuzima, ubuhinzi, inganda, itumanaho n'itangazamakuru. Eloge Welikaneza inairobi muri Kenya arakomeza inkuru.
Aganutse Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yaganiriye neza cyane na mugenzi we igihugu cya Misiri na cyane cyane mu bijyanye n'umutekano muri Afurika uhungabanywa n'imigwi y'iterabwoba hamwe n'inyeshyamba. Atanga urugero rw'imigwi y'iterabwoba ibangamiye cyane cyane akarere k'uburaruko bw'umugabane hamwe n'inyeshyamba zirwanira ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Evariste Ndayishimiye ariko baranavuganye kandi ku bijyanye n'ibisata ibihugu byabo byofashanyamo mu iterambere. Ibisata bikuru bikuru u Burundi na Misiri bigiye gukomezamo kurusha imigenderanire n'amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, ingura ibigize tunga kama ba mukerarugendo no gutuma tumana kwa makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko minisi ya vuba izasezeranywe zose bigiye kuja mu ngiro. Evariste Ndayishimiye:
tugiye nko kugisata cyo burimwe bo barafise uburambe murazi ko mu bugaragwa batunzwe no kuvomera, twebwe natwe turira iyi mvura itaze, nabo rero bakaba bafise ubwo buhinga dutegereza gusangira. Bo rero baca bagira n'ubundi buhinga bukomeye butuma turonka umwimbu ushimishije. Aho rero tukaba twaramaze kuganira ayo masezerano, hakaba n'amasezerano mu bijyanye rero n'indero amagara y'abantu, hariho n'amasezerano kugira ngo dutsimbataze imigenderanire yuko ibi bihugu bibiri amaleta yabyo yotemberanira nk'ugiye iwabo. Ni ukuvuga yuko abakozi ba leta b'i Burundi be nabo mu Misiri bakagendera igihugu cyacu atangorane. Twarahakuye ubumenyi bunini kuko twarabonye yuko bari ku kivi, ntibakimeze nka kumwe tuvuga ngo Abanyafurika n'abantu bitonda. Bobo n'abantu twasanze biteguye gushyira mu ngiro ibyo twasezeranye byose mbere n'abagwiza tunga baho baragiranye inama n'abiwacu inama ndende. Muzobona mu minsi itarambiranye kuko batubwiye yuko amapfungo aheze bazoca baza nabo. Rero bobo ntabyo guta bavuga bati twebwe ikintu tukivuze kiba kibaye, mugabo namwe turabikeka ko muzohava mudutebye. No kuvuga yuko twebwe natwe icyo kigwa bazokitwigisha kuko nk'ubu utuza amasezerano yabo caba yafata bagaca bayashyira mu bubati numira ntibigere bategura kuko muvyo batwaza bati murafite imigambi iteguye duce tuza kuyikorana namwe kuko twagiye mu bisata byose bamwe bose muvyo bakora bavuga bati twebwe ntidukora nka kujya bisanzwe mu migenderanire ibihugu biguma bivuga amajambo. Dushaka imigenderanire dushira mu ngiro kandi Burundi turazi ko buri nyuma cyane kuburyo dutegereza kubwongoroza kuko bo barateye imbere.
Abagendanye n'umukuru w'igihugu mu bibanza batembereye harimo muji uri kuri metero 25 by'umugwa mukuru Kairo, ariko hubakwa umugwa mukuru wa politike mushasha wa Misiri ukaba ariyo shantiye ya mbere nini muri Afurika iriko irubakwa kuva mu kwa kane 2016 uri ku mahegitari 17 akaba akora ko buri munsi abakozi barimo abasirikare, abahinga mu by'ubwubatsi n'abakozi basanzwe baharurwa mu 200,000. Perezida w'u Burundi yaronse umuhango ko nawe igihugu ciwe kigiye kwigishwa uko bene imigambi irangurwa
bacabonera n'akagerero ko gutembereza mu gihugu cyabo tubone ingene kirifashe cyane cyane kutwereka ingene bariko barubaka umugwa mukuru wa politiki. Bariko babubaka neza cyane bafise abahinga kandi byose ni babyikorera, bafise abahinga bagacakwereka mu mwanya mutoyi bimaze kuko ntibararenze imyaka 2 batangwe kubaka. Ariko twasanze ubu uheshi amazu y'ubushikiranganje n'amashinga amateka byose barahinze kubyubaka, ndetse naho abakozi ba leta bose bazoba ahantu mu mwanya utarenga imyaka 2 bamaze kubaka uburaro bw'abantu 2,000,000. Murumva yuko ari abantu bazi kwihuta mu gukora. Rero natwe twaciye tubonera akaryo ko ariko basaba yuko abo bahinga babo na cyane cyane baje bahinga bazi gutanga igicapo cy'igisagara abazi kwerekana amazu abereye ijisho ko nabo boza rero mu mugwi uzocuza vuba barimwo abo bahinga bazoca baza kugira ngo dufashanye
umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri no rugendo yahoramo mu Misiri yari yajanye n'abashikiranganje ba leta yiwe bane hamwe n'abanyemari baserukiye amashyira hamwe y'ubucuruzi n'amahinguriro bagera kuri 10 iruhande y'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayuba handayishimiye atigara sigana rimwe mu ngendo zina zose amaze kugira hanze y'igihugu kuvagiye ku butegetsi gihuti huti mu kwa gatandatu 2020 biturutse ku rupfu kuyasubiriye nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva ku ntwaro za gisirikare zakomboye ingoma ya cami mu myaka ya 70 igihugu ca Misiri gifitanye imigenderanire myiza n'u Burundi mu bisata bitandukanye harimo ibijanye no kwivuna abansi eroje urika neza ijwi rya Amerika
urakoze loje turacyari mu Burundi abantu barenga 2023 banduye virusi itera sida mu mujyi wa Bujumbura mu myaka itatu ishize imibare irenze urugero nk'uko Minisiteri y'ubuzima mu Burundi yabitangaje mu cyegeranyo yamuritseje ku wa gatanu mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda araduha inkuru irambuye
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cyo mugera wa sida bwemeza ko icyo kiza cabaye ndasa mu gisagara ca Bujumbura icegwa cakozwe no mugwi w'igihugu ujeje kugwanya uwo mugera cerekana ko mu myaka itatu iheze abandi uwo mugera canke bamenye ko bawugwaye muri icyo kiringo baringa 2023 ku mugwa mukuru w'ubutunzi muganga Theophile Akindazi atwara intara y'ubuvuzi ya Bujumbura niwe yashize habona icyo cegwa kuri uyu wa gatanu
abagenda ni mugera wa sida mu gisagara ca Bujumbura baba 2023 n'amajana 210 kera twarapima ikivunga tukabura n'umuntu n'ubu twahavuye duhindura dusha turavuga tuti ubu tuza turaraba neza neza turaba ahantu twibaza hoba hari population a risque ugiye kurabira mu bamwe ibyayura mutwe 200% baragwaye mugera wa sida ugiye kuraba surveillance de sexe aho rabica bigacika hajya nyene niho dusha dukorera kuko niho dusanga abantu benshi bagenda mu gera wa sida mugabo twasanze abo bake twapima benshi bagwaye mugera wa sida igitsuru ni imwe mu ndwara z'ibyuririzi z'abagendaga umugera wa sida abenshi bagwaye igitsuru tubatumye dusanzwe bafite n'umugera wa sida harimo insiguro zibiri canke uyo muntu yari asanzwe agenda n'umugera wa sida ariko umuti